I'm sure Jesus Boos Guti, Amaya Mantubenzangani. A winner Maloto, a winner casino, Imalia Zizel, Batando a band, Batolim Sevens Galula, Impilo Ilula, Imali Izwabon, Kungesquama Semal. Now Ungai Pila Lompil, Twala Esquama Semal, Jangaman Jacosha Ogunye, Gishae Logu 063-689-8922, Noma Guzlo 82-459-1816. Kumbula, let's come Sala Emotweni, Ekaya, no my office, as it into Abantuana.
I look like a perfume never saw a passage. It was house of a neck.
Yeah, sounds of a neck.
What am I about to say? I miss
it. I'm so my talents with Father and I've done a lot of women.
I'm going to wear a shoe. Serving a little bit in the Babu Dokotela, Babu says, Babu Chilo, was an anush, Master Shoot. Serving a little bit in the Babu Dokotela, Babu says, Babu Chabilufana, Mushaja Kelam Lom. Makep, I'll bring a little
cash. I spring a little Babu Bonke, Babu Dokotela TV.
Asilthinte udabela laphi phefumu asilthinte nje kancane
ya babu dokotela sithatha isinqumo babu dokotela sokuthi si upgrade iphefumu ibasebenzele abantu kodwa uthola ukuthi ke khona abantu inkwethu ngempela egcwele imini akwazi ukuthi umuntu eze kuyena ahluleke ke manje ukuthi uzomthetha kanjani so sasesiza simedeleke manje ukuthi
ungayichazi le mfihlo awufaka nemfihlo
ya khona nemfihlo simedeleke
sasemfihlo
ukuthi akwazi ukushaya ke manje
masefuna ukushaya ke manje
ya
hayi ngeke imfihlo yakho lento ungayisho le imfihlo yakho ya uyayifuna iphefu umuntu akekho la eThekwini uzoyithola njani
umuntu osuke edinga iphefu akekho la eThekwini uyaye asithole iPep Store number yakhe bese sikwazi ukuthi simposele.
Kodwa to be sikhulume nje iqiniso ngaphandle kwamarketing. Iperfume idinga umuntu onjani? Umuntu wesilisa, umuntu wesifazane idinga ba?
Umuntu wesilisa kakhulu odokotela. Abantu wesilisa nje umuntu onqenayo ukushela nangokumuntu oyidingayo. Umuntu othengibhizi mina ngifuna ukudlula.
Yazi bengizobuza ukuthi ayikuthi bengizonela ke ngokameraman ke ngelena ibadlala kula umuntu wesifazane.
Hayi,
adlala kula umuntu wesifazane. Ngithi mina kodwa kwenze kahle uma uyifocus emadodeni ngoba amadoda iwona ngempela ashimile abantu besifazane abangcono bayashelwa
babu dokotela eyi yabona abantu besifazane nje ngoba nami ngumuntu wesilisa kuye kubenze nyana ukubanika kube ukuthi ke phela ngoba i-business abantu besifazane babu dokotela into eyinkinga basuke badlale kakhulu abantu besilisa mese
beyisebenzisile
yabona nje mese beyisebenzisile eyi babu dokotela khona indawo o-Butterworth umuntu akasangeni laphaya akasadluli nokudlula ngakhona kuyaziyo ukuthi nayo-ke leyo ndoda imkhulu kuba uma eyishayile babu dokotela hhayi uma kube kufanele ukhokha u-2 ungagcina ukhokha hlampe u-4 ukhokha u-6 kuba umuntu wesifazane ushaya nje esuke endlini sikhathi uqeda ukugcoba wenza yonke into yakho bese uyayifutha bese uyahamba hhayi ngisho etekisini ungagcina ungagoganga
uthi abafana bama Uber bayakhala ngala
bakhala bafana bama ugcina ethi ngizoyicela imali hayi ugcina sehlele usise engazange azasayicela
naye azayicela
hayi
agent khona azoyithola
agent khona azokuthola ngathola lokho
imake amagebu ufuna ukuthini mina uthi abantu besifazane mayisebenzisa uqonda ukuthini mina
babu dokotela bayisebenzisa futhi bona bayisebenzisa kakhulu
ngiyazi oh yini enza ukuthi uyijike unika amadoda
inkinga ukuthi ngifuna nawo ayibone lento ukuthi
ukushaya ungashayelanga
yes ngoba yabona ngijola ukumakhetha kubantu besilisa la kodwa abantu abayithatha kakhulu labo besifazane and bayabuya bathi yoshaya nayi drink hayi siyayibhubhisa inyoni so manje ngifunaijike
ngifuna ijike okusho ukuthi noma ngabe kade ubanika abantu besifazane if manje umuntu wesifazane uyifona uzomnika noma uzothi hayi ngisane amadoda awuyichazele lapho because ukuthi baza abantu besifazane ukuthi ubavalile kwenza kanjani
babu dokotela sengizofuna ukuthi aqala ngitshele manje ukuthi wenzani. Aqala ngitshele ukuthi wenzani. Ngibone lapho ukuthi ngiyamnikeza yini. Ngoba ngempela khona abadlala ngabe uthola ukuthi umuntu uzoyifutha lento afike kumuntu wesilisa athathe imali egcineni kosuka umjida athola lutho. Adlise team ukuthi sithi
team lo. Usho ukuthi usempuzisa. Mesethe kuyahanjwa ukuthi omunye ngihamba nabangani
bami. Athi ngihamba nabangani bami mina okahle. Akucelanga futhi ukuthi unginike imali yakho. Ngoba ngeke aze ayicele imali, uzoyikhipha yena. Ya.
Kunabantu abagembulayo ama-gamblership. Ikhona into oyihlelela yona noma abagembula.
Babu dokotela, kuye kufanele ukuthi uthi ukuhamba ungalali ukuze abantu bahlale bethola into entsha e-right ngaso sonke isikhathi. So khona uphondo babu dokotela. Asochaza ukuningi ukuthi ulenza kanjani but nje likhona uphondo lalabantu abasuke begembula. Uyakhona lokho ekhasini noma mhlawumbe ugembula efonini. Kodwa nje likhona uphondo babu dokotela liyasiza kakhulu.
umuntu uzothi umuntu usepho lukwane uyalifuna athi omunye use sunset uyalifuna uzowenza kanjani uzomposela uzozolanda kwena kuzowenza kanjani
babu dokotela kumuntu obude siyakwazi ukuthi silipose bese simbhalela phansi wonke ama instructions ukuthi uzokwenza kanjani enze kanjani
okay
yeah
Okay, bengithi mhlawumbe kufuna zagibele zakwena ezolithatha.
No, hayi.
And then ekubuzeni ukuthi leli phoje kucela ezacela lube yisithwalo.
Hayi babu dokotela, hhayi. Lona nje likunika lento oyifunayo okuyimali. Kodwa ayi cha lisona isithwalo. Uma uzofuna isithwalo uzohambe kwa babu dokotela ke uyothatha isithwalo.
Uyokwenza isithwalo khona.
Yeah.
No, kulungile makhe. Abantu besifazane bazoyithola iphefumu noma uyabavala uthini kuthini?
Hayi abeze babu dokotela, ngizobanika. Kodwa ngizoqala ngikubuza ukuthi wenzani.
Uzothayi bhuti mina ngicela ungitshela ukuthi iphefumu imali musubuza uzenzani.
Hayi, sobanika kudokotela, sobanika, ya.
Okay, kulungile. Usinike inamba kehle abantu bazobe dinga.
Inamba abazosithola yona u 0783170554.
Okay, sibonga kakhulu, bonga babu dokotela, babuyisise bakujabulele, siyabonga.
Sibonga babu dokotela.
I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina ikhasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona, kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo, thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye, ngishayele ku 0636898922 noma ku 0824591816. Khumbula, lesikhwama sihlala emontweni, ekhaya noma ehhovisi, asithinto abantwana.